Okay, so it's a good 7.2, mind. So again, since I could not have the topic there, the quantitative aspects of chemical change. So here on the topic, le kuluma ngama limiting reagent, ama percentage yield, sikhuluma ngama compounds reactor kwawo, ama masses, ama volume, ama concentration, ama number of moles, yonke lonto le. So kule question lesiyona ke manje sikhuluma ngani nge limiting reagent. Okuqala basathi asiyichazi, basathi nje asiyichazi ukuthi yini i limiting reagent. So before uphendule ke limiting reagent, which means la sikhuluma nge reaction, kule reaction kukhona ama reactants, kukhona ama products. So kulama reactants la wo 2 akhona, iyiphi ezoshesha kuqala ukudleka iphele yonke? For example, uma ufaka mhlambe ebodweni lelodi ufaka amazambane uzowabilisa, kwelinye mhlambe ufake amadumbe, imali azovuthwa kuqala. So at the center nginala njengoba le reaction iyenzeka, ulithium njengoba ureacta no nitrogen, nithembe react awalingana ama masses awo, okusho ukuthi kukhona ezophela qala, kukhona ezophela qala between le nale. Iyona ke le limiting reagent ngoba iyayilimitha i reaction ukuthi iphelele, ngoba once kwaphela oyedwa ayisenzeki i reaction. I example e right lapho ukubona uma ufaka manje umbhobhodlo, mawufaka ushukela emanzini, ushukela uzoreacta namanzi. So lama molecules lawa ewater, amanzi nalawa oshukela azohlangana ngoba ayo break down, namanye ahlangane kanjalo kanjalo. But ukhona le part le uthi usagovuza ushukela awusa dissolve, usehlezi ukhona, ngisho ungagoqoza kangakanani ushukela usugcwele. Ukuthi lapho ilelo point lelo la uma ke sengasakwazi ureact ngoba khona oyedwa sephelile lapho yini, amanzi aweke, amanzi asele angabonda naloshukela, therefore ireaction ayisenzeki. That is why wena uzoliphuza mhlawumbe umbhubhudlo wakho fala ushukela lapho ngoba ngeke usareact. Okay, so asiphenduleke ke, define the term limiting reagent, chaza ukuthi yini i limiting reagent. Okay, so mawuqala ke lapho uthi the substance or chemical reagent. I reagent iyafana ne reactant, ifana nani ne ingredient, yilo okureactayo okuhlanganayo ukuze kuphume lama products. Okay, so the substance or chemical reaction that is completely, ngoba izodleka yonke, completely used up first, le ezodleka qala iphele nya, iphele kulo reaction, ngoba phela the time iyadleka le reactant ngale kwenzeka i product. So the substance or chemical reagent that is completely used up first in a chemical reaction. So qedile. So asibuyeleni emuva, njoba lo mbuzo nje ululu uyadefine, uyachaza ukuthi yini i limiting reagent. So when we ask ukuthi i reagent yini, i reactant yakho ingala kwe equation yakho, lokho okuhlanganayo ukuze kuphume le product. I limiting reagent iyona yini? Ile ezophela qala. So njengoba ulithium no nitrogen be react, ama masses awalingani, the time eyoda ihlangana nale enye iyadleka enye, at the same time nale enye iyadleka, kodwa khona ezophela kuqala. Once kwaphele eyoda, iyona ke le ezokwenza ukuthi ireaction iphele. Siphelile phela ireaction ngobani? Awasekho ama reactants azu react, sekusele oyedwa ngoba lo munye usedlekile ngoba sekhona ini, i product. So yona ke lesichazayo lo sitheni, the substance or chemical reagent, okusho ukuthi le substance le or le reactant le ezodleka qala completely yonke, izodleka yonke, hayi ukuthi khona incane ezosala, ngoba mekhona incane ezosala isazo react angathi iqhubeke i reaction, which means ukuze iphele i reaction meli dleke yonke. But lehle kaqala yona ke esibiza ni limiting reagent. Suka kwenzakala lapho I chemical reaction. Ama reactants aya reacta asinikeze imi I product. Okay. Sesiya ku 7.2.2. Okay, so manje senza u 7.2.3. So bayaqala la bayasitshela bathi the actual yield of lithium nitride is 5.89 grams. Calculate the percentage yield. Okay. So sisakhuluma ngayo le equation le enzeke ngala. So manje bayatshela ukuthi I actual ngoba bayiqalile isiphelile I reaction kuphuma into engaka. So remember ke iformula ithini ke yokalculate I percentage yield. Iformula ethi percentage yield is equal to actual yield all over theoretical yield multiplied by 100 ngoba sifuna ni I percent. Okay, so I actual yield nansi batshele sifuna le theoretical. Remember ke kulesibalo sesiqalini siswatholile ama number of moles ayo Li3N which is I lithium nitride. Okay, so khumbula ukuthi the number of moles is equal to I mass over I molar mass. Therefore I mass izolingana no number of mole times I molar mass. Okay, sifuna le mass le. So ama number of moles is kuba 0.59. So 0.59 multiplied by ba. Sifuna molar mass yani ye lithium nitride. So I molar mass yethu lithium nitride u Li u 7 la u Li 3 shoots u 3 uzomthamba nobani no 7 plus u N which is just u N2 u 28 which means u N 14. So usiyabahlanganisa ke laba because lento lesi calculator manje I molar mass. Okay, so kubo 3 times 7 plus 14 usinikeza u 35 grams per mole. So yathatha ke so 3 times 35 so kuzoba u 0.59 times 35 uzonikeza u 20.65 ba grams. Yini lena? I mass yakho. I mass yani? Yayo le product le u lithium nitride. Okay. Sesinayo I mass. So le mass iyiphi le mass le? Ile theoretical le. Theoretical yield le I actual le. Okusho isikahle kahle bekumele kuphume into engaka. Bekumele kuphume into engaka. Kodwa actually uma sebekala, hawu kuphume into engaka. It's because khona leya limiting reagent. Okay. So bese yaqala ke actual yield yethu u 5.89 divided by theoretical yield yethu nats 20.65 multiplied by 100. Okay, siyaphuma ke answer yakho 5.89 divided by 20.65 multiplied by 100 u 28.52%. Yebo, ilo 5 marks lo. So asibuyelele emuva sami ukuchazayo izinto ezenzile. So nayi I formula esiyisebenzisayo. Yile formula le. Yonke njengobinje. Le formula le iyona ke ezosinikeza I answer le abayifunayo la. Okay. I actual yield basitshelile nansi. Sayithatha njengobinje sazoyifaka la. Yabo? So, le number lesisase straight njengoba injalo sangayiconvert sangayenza lutho ngoba I actual yield kusho ukuthi kule reaction uma siqedile bawuthatha lo lithium nitride bawukala uma bewukala bathole u 5.89 grams kodwa theoretically ngama calculation bekumele phume into engakanani bekumele phume u 20.65 grams simbale kanjani kwa yena ke lo 20.65. Remember kwi previous example sinayo ama number of moles ayo le limiting reagent leyani ya lithium lencane khumbule ku 0.59 sayithatha njengoba injalo ke manje soyifaka kule formula le nanga lo 0.59 times imolar mass yani yaye futhi product lithium nitride u lithium nitride u Li 3 no N uma Li o 7 shotu 7 times 3 plus u N khumbula N2 ukuthi u 28 u N2 okusho ukuthi u N ehodwa u half ka lo 28 u 14 so sase sabahlanganisa sathola lo 35 samthatha lo 35 sayomfaka la so yilo 0.59 esuthole kephi ku 7.2.2 kulambuzo lo ya and then emva kalapha sase sithe 35 esuthole manje la ngemola mass yayo i products so sase samfaka samthatha njengoba enjalo la sasomfaka la so 5.89 divided by 20.65 times 100 why sithenze ngo 100 ngoba sifuna i percent and igama elithi percent ungahlukanisa uthi i percent and u cent ehodwa uqonde u 100 njengo inyaka e 100 kube ubani u century okusho ukuthi lo pe 100 okusho ukuthi kwama grams a 100 u 28.52% wawo lama grams a 100 owenza le theoretical ne actual yield lelo percent ke sasalithatha ngokuthi lo over lo 100 yaphuma ke answer yethu as 28 okay so manje senza u 8.1.2 so umbuzo lo u 4 marks kuthiwa la kuthiwa determine the molecular formula if the molar mass of the compound is 282 grams per mole so ukhumbula sitholile i empirical formula kulesibalo lesidlule so manje bafuna i molecular formula kune number ekuthimes weingayo ukuze sithole i molecular formula so ukuze siyithole lo number thina sizo divide i molar mass yani yele formula le molecular ne molar mass yani ye empirical okay asithi lo number leyo ke u k so sizom divide ngani nge molar mass of molecular formula over molar mass of empirical formula okay so i molar mass yani ye molecular formula sinayo nuts u 282 basinikele kumbuzo so le ye empirical formula asinayo but singayithola ngoba i formula yakhona sinayo okay so i molar mass yayo le empirical formula sithola kanjani nayi formula ngithi which means 9 times lo silo ukuthuba plus u 17 times u h ukuthuba plus u o uwoda which means so bala nje ngoba enjalo siqaleni u c uba u 12 grams per mole i molar mass yakho so sizofaka u 12 size ku h u h u 1 so sizofaka u 1 la u o uba u 16 so plus 16 sometimes nalutho ngoba u 1 okay so yonke lento lesizoyifaka ku calculator 9 times 12 plus 17 times 1 plus 16 sithola u 141 grams per mole okay so njengoba just calculator la i molar mass ye empirical formula sithathe u 9 lo sometimes ano 12 wani walo carbon u 17 some multiplier no 1 wani we hydrogen and then o u hot awuna number which means kahle kahle u no 1 kwangabhalwe lutho so kukhona u 1 so 16 sibhala nje obunjalo so uma sihlanganisa yonke lento saphuma no 141 le i molar mass yani ye empirical formula yethu so sasifuna leya number ke thina eso times ngayo lo ukuze sithole i molecular formula le abayifuna yaba so sesiyazi lo number le siqambe ngokuthi u k molar mass of a molecular formula nans. So we say ampere 282. All over, a molar mass yani ye empirical formula 141. So 282 over 141 usinikeza 282 divided by 141 u 2. So yona ngele number kahle kahle akade be divide ngayo i molecular formula ukuze bathole i empirical formula. So mawufuna ubuyele emumva ke manje susuka ku empirical uya ku molecule futhi mele u times ngoba i opposite yoku divide uku multiply. Okay, so usuyayithatha ke manje lo 2 wakho lo omtholile nangu u2 uzomthanda nobani no C 9 H 17 O. So lo 2 lo umthanda la ngaphakathi, i-answer yakho izokuba usuthatha zonke lezi number ila ngaphakathi uyimultiply nalo 2 lo onaw. So uyazi ukuthi kukhona u C uH uO egcineni lama elements awashintshi. U2 times 9 siyambhala 18. 2 times 17 34. 2 times 1 2. So usuqedile ke usuyitholile in i molecular formula yakho le ngibhale ngo blue i empirical formula ithamzwa ngale number le u2 ukuze kuphume i molecular formula. Okay, so regardless ke ukuthi ufunda u grade 10 11 12 mawenzi physics ayikho into eshintshayo ozoyenza, yenziwa kanje. Uma usunayo i empirical uthola le number le ozo times ngayo qala i empirical formula yakho ukuze uthole ini molecular formula. Okay, so manje sinombuzo la o 8.2 kuthiwa 14.5 grams of iron reacts with 12 grams of water during a corrosion reaction to form Fe3O4 and H2 according to the following equation. So u iron wona lo Fe lo and then amanzi ku water u H2O then lo akushintshwanga. Okay, so ama iron engaka ezo reacta namanzi angaka, i corrosion reaction le abakhuluma ngayo la i reaction whereby for example njenge rust sokukhona into eyintsimbi e breaker down to corrode it to break down. Uma i breaker down ungazi ukuthi iyabola iya rust iba nezimbobo i quality yayo iyehle. Okay, so umbuzo nje for lo 2 marks esibona manje uthi balance the equation. Mawuthi ukubheka u Fe u water which means uno 1 kodwa la uno 3 which means ba u 3 o Fe la u water ayibalansile. So wena bhala equation yakho kabusha ke uzothi Fe plus H2O to give you Fe3O4 no H2. Okay, igalish. Okay, so asibhaleni ke ama atoms ukuthi mangakhi kwama reactants nama atoms ukuthi mangakhi kwama products ngoba kumele kulingane. So sino Fe sino H sino O, same thing ngala sino Fe sino H sino O. Bangako Fe la uyedwa, bangaki OH ba u2, bangako O uyedwa, nangala OFe bangaki ba u3 ngala, bangako H ngala ba u2, bangaki ke OO bakho ngala ba u4. Okay, sibukeni nazi ke izinto ezingabalansile la, khona u1 la khona u3 which means OFe ababalansile, khona u2 ku H khona u2 ku H nangala, so OH babalansile ngala khona u O no 1 no O no 4 which means ama atoms a oxygen ngala nangala awabalansile. Reactant side product side. Okay. Sesiyaqala ke manje sesiya balance. So, since sino one la, sino three. Into singaqala ngayo singathamza lo ngu 3 ukuze abe u 3 ngoba ho 1 aba u 3 abenza u 3. So, uma sifaka u 3 la, which means kuzoshintsha la kube u 3. Sekhona u 3 lo 3. Ngokuqala sikubalansile. Okay. Bese siyaphika manje. Ko H ba right sibashiya benjalo. Siza la ku u uyedwa ngala ba u 4 ngala. Yebo? So, yini singayenza ku 1 ukuze abe u 4? Singa multiplier ngo 4, which means ngala ko u kumele sifake u 4 ozoba khona la. But lo 4 inkinga ke usethinta nalo H ngoba lo o lo uhlangene no H2 ukuze baphume babe amanzi. Okay, so uma sifaka u 4 la, which means la sekubani seku 4 kodwa la 4 times 2 kodwa la siku 8. Yabothi sekhona u 4 no 4 sekubalansile la kodwa la akusabalansile, sekumele silungise nakhona. So u 2 ukuza bu 8 umthemza nguba ngo 4. So uyawubheka ku H wakho usungakini ngala ungala. So in front of lo H usuzofaka u 4. Usuyabona ukuthi u 4 times 2 yanikeza ubani u 8. So usuyaqala manje usuya check khona u 3 khona u 3, so si right khona u 8 khona u 8 si right khona u 4 khona u 4 si right. Usuyibalansile i equation yakho. So asipindeni ukuze ube ne understanding e right. So mawubuka la iqale kanje u 3 lo ubengekho, u 4 lo ubengekho, nalo 4 ola ubengekho, ilo ubengekho, nalo. Okay, so asiqale ni maphansi. O Fe bethu ama atoms e iron, i iron u Fe iyodi atom ngala. Ngale kanti kwa ama products awu 3 ama atoms. Ngala o hydrogen bethu bawu 2 ngangale bawu 2. O oxygen ama atoms a oxygen awu 4 kwa ama product side iyodwa ngala. So i proof leyo ukuthi akubalansile ngoba ukhona u 1 ukhona u 3 ukhona u 1 ukhona u 4. So i proof leyo ukuthi akubalansile njengoba bethi wona balance the equation abasho ngoba nakubidlala. Usuyabona nawo hayibo nangempela akulingani. Okay, so siyaqala. Siqale ngo FE uyedwa u 3. So every time la uya multiply, u multiply sihamba nawo akho plus akho minus. Okay, so u 1 ukuze abe u 3 umenza njani? Uya multiply ngoba ngo 3 ngoba u 1 ungena ka u 3 ku 3, which means u FE uzo multiply ngo 3 mase eyashintsha yena la ama atoms shoots asezoba 3. So siyabona khona 3 no 3 into enhle ke leyo. Okay, sesiya manje ko H. O H babalansile sibashiya benjalo. Asiyeni ku O. Uwodi O ngala ba u 4. So u 1 ukuze abe u 4 umthamza ngoba ngo 4, which means la khona khona u O ufaka u 4. So in front of u H2O ngoba akwazi ukufaka lapha nendawo uzofaka u 4 la. But into emele sinaka lo 4 lo uthinta nalo H, which means ama atoms a oxygen azosuka from being u 1 abe u 4. And then ama atoms kodwa a H athintekile ngoba khumbula ukuthi u H no O ubondile wenza ini lamanzi akade bekhuluma ngawo la. Okay, so washintsha ngala 4 times 2 kwaba u 8. Okay, so and then emva kalapho senza njani? Sesimele sibalanseke manje. O bethu bayalingana but O H abasalingani. Ade belingana but sebe affectekile ke manje ngokubalansa O kwashintsha u H ngobani? Again, amanzi awubani H2O. So into oyithinta la ku O iaffecta lo. So ubona ukuthi ibalanse lo O lo kwashintsha lo H okade usubalansile. Okay, so u 8 ukuze abe u 2 umdivide nguba bangabo 2 abangena ku 8 ba u 4, which means in front of lo 2 lo uzofaka u 4 and then mse u 2 times 4 abe u 8.
and then equation yakho ke isibalance isu 3Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus 4H2.